Daddy.
Hello.
Daddy.
Hello.
What is it? There is a phone.
Hello. Okay. That one.
Chine, Bushiku bumo ine nkafwa.
No mubili wanyu kasungwa muya munchene.
Chachine, Bushiku bumo ine nkafwa.
No mubili wanyu kasungwa muya munchene.
Muya munchene, emo ine shaka monekantu. Nakalia
Anto ameso ya njine Yakashibata
Mulia munchende Emo inesha kamone kantu
Anto ameso ya njine Yakashibata
Lelo
Lelo na salapo kumishima
Lachakalwa
Lelo na salapo kumibumbila
Bushiku waku ya kushishi
Umubili wangine ukasamfiwa
Ulia munchende Bushiku waku ya kushishi
Umubili wangine ukasamfiwa
Lewu isambila Kabafyo waku samfiwa pantu
Kampingu wangino
Walila kabafyo wakufui kwa bantu
Kampingu wangino mweo jamwa kabe
Lelo
Lelo na salapo kumishima
Katoba wanga
Lelo na salapo kumibombila Kila kushikubu ya kutesa Kukansange
Shingulu komubiri wandi
No kundolesha Mungu wakulekelesha
Ijo avantu Waka shingulu komubiri wandi
No kundolesha Mungu wakulekelesha
Avena miandi Avalu kwa nefibu safya handi
Makaralosha
Abana bandi, abalupwa nefi busafya handi
Nakalalosha, bandu inesha kabwele
Lelo,
lelo na salapo kumishima Lelo na salapo kumibumbilo Ila kushifugu ya kukesa, kukansange Yeah.
shiko mubiri wandi
ugawele la kwiloma kundu wafumine
kulia kumanda ilo waka shiko mubiri wandi ine
ugawele la kwiloma kundu wafumine
Echo tata palivulia bushiku mukesa
Ukanshi bushe
Eicho yawe, palivulia bushiku mukesa